whoa, whoa, whoa.
Your friend there can put that down.
Whoa, 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 whoa.
Your friend there can put that down.
Whoa, whoa, whoa.
Your friend there,
that's Kong. He's king around here.
Whoa, 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 who